Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze. Jerusalema,